Tumufule wamanyi, tumuwa okufuga bye tutunze, ebyo mu masinga.